put in a language you can understand.
Balanço o pescoço pra lá e pra cá. Zigirigidum, zigirigidum.
La, 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 la.
You bitch.
Hate me, say what you want about me. We all the boys and all the girls are begging to leave me seeking.
Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous.
Grabando, puto enfermo.
No soporto toda esta mierda.
Yo quisiera suicidarme.
Suena justo, mi pequeñín.
Llamaré al único capaz de cogerme.
¿Qué?
Protegerme.
Hermano, te mando saludos.
La próxima no se escapa.
¡No será hoy, Satanás!
Downright awful. I am so proud.
Our girlfriend throws a ton of crazy hound parties.
Nice.
I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on.
Prende la vela morena, vuelta con los.
Si saco las uñas te puedo arañar. Kirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirik